mo bụ Obi Okole. Na nkọwa ihe m na-eme, ana m eme ihe ejije na fem, mana ya na-akpọ na ya TV. Ana m akụzi ihe ụmụaka, akụziri ụmụaka na University of Nigeria, Nsukka, Department of Theatre and Film Studies. Na abụ m nke a na-akpọ artist, abụkwu m film director. Ọ datakwuo n'odide, anyị nwere ike dee nke na onwego ndị nke anyị dere. Ndị be m bi Abuja, na-akụzi nkụzi na Nsukka UNN, mana ebe m na unu nọ tata bụ Asaba. Mụ na ndị be m anọrọ ya bụ Asaba taa, echi Enugu, nwanne echi Port Harcourt, mbọsị na-esu ihe ọbụ Lagos, ọbụla Owerri. Nwere ike omechaa na ihe dị ka ofu ọnwa ma ọ bụ karịa ọnwa na ọma tupu mụ na ndị be m afụ. Anyị kenere ihe igwe na-ekwu okwu, ndị na-asị na ha sị na oyibo na-asị marriage by GSM. Anyị ji igwe na-ekwu okwu wee na-anụ, mụ na nwunye mkpacha, mụ na ụmụ m akpa. Ọ fịara arụ, ọ na-esi ike, mana ọlụ ọ nke onye sị na ya ga-eme, ọ na-eme. Onye ọbụla aghọta ya na ọ ife ọbụ. E nwere olili ndị Igbo na-akpọ ụkwa, ọ bụrụkwa akị na ụkwa, tunitere Chinedu na Osi. Olili ndị Igbo na-akpọ ụkwa, ụkwa nke agwọrọ agwọ. Abụ m onye ọgbọji Orumba South. Anyị na-agwọ ụkwa agwọ, ụkwa na ọka, anyị na-akpọ ya ahụ. Ọ na-adị m mma. Ọnwụzịa na onwe ka esi wee mee ụtala tete ofe Onugbu kala aka eji azụ wee si, ọ na-adịkwa mma. Ma ọ bụ ofe ọra, ọ na-adị mma. Welụnụ nwayọ. Aka anyị na-alacha fịam 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 fịam, mkpụrụ aka ị ga-afanye n'elu. Ọkwa anyị lachacha aka, ọ ga-adịghị n'aka, yara afanye n'elu. Welụnụ nwayọ, ka ofe lọrọ alọ wee zuoro anyị nri. Ofe ime ọzọ m ga-atụkwa bụ na akwa evoro ji, onye kwụ ọtọ wee gwujie ji, emecha ọ ga-etukwuru etukwuru wee gwupụta ọdụdụ ya. Ya wee gbachaa ọsọ niile anyị na-agba, pịam nke agbapụta ịghọlụ ya, nke agbapụta ịghọlụ ya. Oge na-elu mgbe ị ga-akwụ ụgwọ ebe niile a, sịga pụta ihe ese sịga. A ga-amakwa ma esekwa m sịga, sechaa, segbuo ya mma, mechaa Chukwu nyere m aka m kwụsị. Ụfọdụ nọzi na nwunye ike, ọ ha nchabụcha ihe ka tigbuo zọgbuo. E nwere ofu nwoke, ọyị nwoke, nwa m nwoke na ịndọstrị a, amụrụ ike ka o ji wee nwugbuo onwe ya. Nwugide anwụrụ ike, ala wee gbaa anya ala. Ọ na-eme eme na ịndọstrị anya taa. Anwụrụ ike a na-aṅụ kalịrị akalị, welenụ nwayọọ maka isi mgbaka. ọrụ mmadụ niile ka isi ba na-ebudonwu ụdị anwụla ịhụ onye ọzọ ka ọ na-aṅụ wasọpụ isolu echinye n'ikopu welu nwayọ ọebe nyaba ndụmọdụ m na-adụ onye ọbụla ka anyị welu nụ nwayọ ebe anyị na-eje anyị ga-elu ya